Whoa, 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 wh Emily?
I can't.
Did it give out on you? I saw you wreck over there. Is that why?
No.